mara go ile go ba le dikarabo go ba dipotšišo tša di ya
Yo!
Alright, let's go.
We are picking up in 3, 2, 1.